No, no.
Ushaipata mtu mzee ameishi kuvuta bangi ya kwa uhai? Hakuna, wote walikufa. Kwa hivyo mtu yoyote mwenye anataka kuishi maisha marefu, wachana na bangi. Mimi siwaambii msivute.
They say he killed 17 people just for looking at him.
That is so...